Frankie.
Lalelake wena, themba mina lokho ngizokwenza ngokukhulu kushesha lokho.
Ngiyakwethemba.
Wabanjwa mbathi. Kade umfuna umfazi kaThemba. From kwi-family bonds. Uzuza umthola manje kuzala.